Nasindo kumuka wina she, apa uri kufara wina she.